ukiwa na sura mbaya.
Come look at this. Come look at this. Come look at.
Haimaanishi ujifiche kwa nyumba. Tembea. Unaweza pata nafasi ya kuingia kwa movie ya kichawi. Shida ni problem.
I don't want peace. I want problems always.